kubais oregon kubahay on hadiyo jer adiga ku haweynahay
Adi horo marka
gasha hanun sha idahi yo dhaqan kan hirgeliya dankagan ho gasha hanun sha idahi yo dhaqan kan hirgeliya Mama.